Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawu yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze.
Jerusalem.